ngaba umukuru w'igihugu cacu baba abarundi bari mu gahinga canke bari inyuma y'ibigwanisho nka Red Tabara nta kindi nifuza yuko bakora atari ukubonana atari ukwicara hamwe gutyo tukirinda ryabara ryaba mu myaka iheze ryatumye abarundi n'abarundikazi dusigara mu marira. Hari uwavuze akajambo twabwiwe n'umunyafurika w'epfo mbona gahambaye rwose kandi keza ati umuntu afise inguvu niwe akwiye kuja kuganira niwe akwiye kuja mu biganiro kandi icyo kitabaye inzi kandi mayira hari icyo azadufikirako. Niho rero ngira ndi ububasha umwe wese yiyumvamwo nibumwe hariho ugutinyuka kuza kuganira n'abandi naho woba ufise ubushobozi bungana gute wewe uri kuraganira na mugenzi wawe urabona icyo amaze urumva icyo yifuza urumva ingene nacyakindi yifuza nawe ushobora kukimufasha maze ya mahoro mwayakoreye muri babiri muri ijana muri ibihumbi agashobora kurama gusumba uko wewe uyakorera uri umwe. Ikindi nibwira ni uko ata murundi yoshobora kwitwa umwana w'umuzanano nta n'umwe twese turi bene Burundi tungana twese uko kungana kuduha nanone umutima wo gukorera ubwo Burundi twese twigwiye inyuma ata n'umwe yibabarira ata n'umwe ashyira mu nda yiwe gusa. Niho rero ngira ngo Burundi n'ukuri twegerane tubumwe Burundi emera uganirize abana bawe utabatinya ntaho ikiganiro kigera kiza ari icy'ubusa. Nibwira yuko ari ikiganiro cy'ugukiza Burundi bumve ingene uwo guterera iryo terambere ayo mahoro iyo neza ukeneye kugira ngo nawe mu makungu ushobore guseruka uberewe kandi ukomeye. Icyo nicyo rero nubwira umukuru w'igihugu cyacu kandi ndazi yuko atubyanga abona yuko ariho uguhirwa ku Burundi kwa nyako guhagaze ariho koza gutebuka kandi kugasanganirwa na bose.